Mamadu jɛgɛ kɛnɛ
yaa
babugudi ka sidimobɔ ka ninnu ye tile kɛ a wa u ma tiɲɛli kɛ walijuba dun tɛmɛna nin bɛ tɛmɛna mali la u ma tiɲɛli kɛ moriba dun tɛmɛna nin bɛ tɛmɛna faso la u ma tiɲɛli kɛ Balakunbali bala ya tile kɛ a wa a ma tiɲɛli kɛ yaa wala yaa yaa moriba yaa kerecɛnba tɛmɛna nin bɛ tɛmɛna mali la u ma tiɲɛli kɛ kɛlɛ in bɔra min a kɔrɔ fɛ kɛlɛ nin bɔra min kɛlɛ in bɔra min dugukila kɛlɛ in bɔra min kɛlɛ in bɔra min jamana sikɛlɛ nin bɔra min kɛlɛ in bɔra min diinɛ kɛlɛ nin bɔra min mali ma kɛlɛ dɔn malidenw tɛ kɛlɛ fɛ kɛlɛ dɔn diinɛ boɲa bɛ mali la a wa mali ma kɛlɛ dɔn sinankunya bɛ mali la malidenw tɛ kɛlɛ fɛ mansaboɲa bɛ mali la a wa anw ma kɛlɛ dɔn mansaboɲa bɛ mali la a wa anw ma kɛlɛ dɔn mansaboɲa bɛ mali la a wa anw ma kɛlɛ dɔn mansaboɲa bɛ mali la a wa anw ma kɛlɛ dɔn furuboɲa bɛ mali la a wa anw ma kɛlɛ dɔn yaa moriba yaa.